Ariye oman desye ye mamu nyina ache yesa emma kwa babim eba nyansapo kasamfonyi so nyansapo na waje so dia mamese sabia ku sabia kroto yesane ne madwemba nyansapo wo sie sane ne madwemba mnim se waje so e de amame ariye nenso yasa tenase biem na yetenase a sedie munim se nyansapo kasamfonyi na ewo YouTube ni edwuma die titirewo no no eye oman mu amamre ene eho amane abakwasem dia yesumasem de ehinta no ena nyansapo kasamfonyini yiriremu ne eduaduemu na afi ye bibimu na ibieso na ye de emammo se na yebya mbehu ntitiru enchirimenti ena yasa atenase bimu a ye mammo nyina ahwefo akwaba edimaba nyansapo kasamfonyini so mokwada woroma usan ne badwemba no na ehu behia se obebo moden na wo subscribe na wa share na afi wa kire wadwen e de ato ho no mo e de amaye de ntia ehu behia se obedi se edumadi we nyina se wo subscribe no e boa me me ne omi enu se ne be ya eto mu a won sabe ka afi wo share de amawunu bia wonu no wonyante ye se niema bi se na e koso e wo man gan ne mu no wonu so benya bie no ahwe enchirimeti tiru nti no na atretre afi wadwen kire no so yesua ye kan enya niema pi e di firi mu a e boa ye e wo ye dumadi a ye di enyina mu ya mama akwa babim na ene yasa aba Asante enwoma ho se de ahwefo magia tum se edin no se na efata no no wono an ho ena yaba abrewa poma ni fie na kache ena yaba ba bedura ye ne no eba be bonkomo na yesua de na ansa ne ne ye be mmo hu botanti a yesa ebeto che abrewa ebimu no no ye be ko ne amana kwa ba na afie bi san se nimpom kura no eti sei abrewa ye mo ache mo kwa ba
ya ewu
ada roma na humpom ti sei
nyankopo timi ni nananom ada roma ne mo paibo eye
arefo masumu a twedi ampo ada romanti abrewa ho ye edemaye na enne sentia ye ne abrewa se ahia biemu no eye abakwasem ya ya wona bona bona ye hu nkropi edin ene ase kire ne sentia ebaye se biu mpanyine se so obebo dama wo sha ase difirifie ntetie pa efifie ena opanyine so ntenafie no ni afufie ema asifua emfo enti enei yatoachi abrewa yi na ono ankasa ni kura ofiri so na ho abakwasam te sei ne din no efiri hene ontimi nkan krofo de abra wankasa ofi umaye enti ehonom de enu nti nenne yane abrewa asaehia bi ma apatrapa kro emu ena yewei ene ne bedi nkomo na afi no no yaje ho so nimdie ene abakwasam kakra abrewa yensa mu akwa babim
yeah ibulu
wa chirechire pi eneyie enamo so na maami hu se sa a chiremade anase adum kure da ho no ayese kwaye wujina chire nua ne bum nanso uwuram a na abi hu se se bias baabi si adum no se nkura ape ho no nye nkuru ketoa a chirachiremade adum pampa so ene ne yekeke kan hu nyina danchemra so ni nyina nsu ase ni nyina wa kyerɛ yen ama ye hu enna de ye pɛsɛ wankasa wo de ye hyaase e de firi wo fie ha wo kurom ha apatrapa apatrapa a obɛmɛ bi a wagye din ye adwene nwom kro yisusɔ nyina ye ni mu no no kuro no firi hene na besi ha yi
eh wo sɛ dio me do ase pa ifiri sɛ ye sɛ wudum tia tuwodwono bikuromu ne apetrapa ha aheya na yewo mi atetemi na mdaso etia na me nanan mabakosem a ye ka kire mi kire se se kuro apetrapa e ye nananum bia na ne biri ye bo abere so ton na wo mu de ba firi denkyira kwa abuso eba kuru yibne ne ye mfrɛ ha apetrapa ne ye mfrɛ ha asaman ase ne se na kun wom ene wom ba enti na wom sa wo ma no ye nam wiram wumu tere kura na yesi kwem ti wumu san no abeduru ya hei no suwa bi da ha a ye beto ye ne nyina da ho ye fere na san mensu ya wumu duru ho ne se ti yesa wo men ya beduru suwa yi ho a wo me ntena he ya ti wumu boy ye sesen ho ni wumu tena ha na tete no so ubeduru Asante memu a ɛsɛ wo hwehwɛ kwa bi na wo kɔso otimfo wo hu nsɛ hɔhɔ bi wa ɛnu nti no wo mu duedue mu akosi anantahene so anantahene na de mpanyimfo yi kɔ otimfo ani na mpanyimfo no edu tupanyin edu tutukuma bɛma ampon ɛna kɔdwakra na wo bukuta ye bosun taakwana na wo bukuta yakonwa so de firi ye maamu ne baaye nti wo ko duru wetimfo animu no wonso waji wo mu awaawa tu na wo sese di wo mu tie no hodwode a wo mu ntena ho nti wo mu tena ha ne duru som da wo mu kɔ ba na ntahene so wo mu akɔsom wetimfo kama enu echi ena me nana no so mamie nu a eye me ankasa me nana bi firi wo mase ba akode kwa atma ba akode beyi na wo mu so ye maya wo mu so firi denkyira dwokwai empenyufo wo mu firi kwa aboso na emae yusu firi dwokwai
Mbemfo
de ehira. Wo mu ebe chichiri apetrapa no kwadwakra ne be mampon ne edu tupenye ne edu tukuma. Na wo mu nua baaso ditiwa. Enu wo mu sun yakonwa. Ene ye boso mota akwabma.
Ene di firi kuro
be so. Ene di firi denkyira kwa aboso.
Kwa aboso.
Edi bedru Asante memu ha wo mu betena asaman no asaman sua no ho no. Ti ye san wo me ye duri ha ye ntena ha. Enu achi na maya miunu soso enso firi denkyira dwokwai
dwokwai
ngom soso e ba Asante mem na wo mu abetena ha ma na na obiri yebo a na fa apanyin no kwatama na oni ni nyinsen ye na ye na na ye ko onini a obiri yebo a ye ko onini enti wo hunu se wo ye ko onini no wo ntumi aware na nanaka amakom hene kwafo akuto enche oho hono wote enti obiri yebo akọ ne kire echi no na ye de nanase etutu bi di ade no enu na nanaka atuma ni wunua ba yi sori se yenko na yenko da ye ho di nkyre Asante hene si nemu enti obaaye no pay kwan eno waka kire tu ani mun se de beninie odi echa enti se yeka ahene ma Asante memu ha obiri yebo di ahenkan ne bo wo no ni echa enti na apetapa akwanya no e fere no echa apenye
obiri yebo a e ba odi kan e wo no no
no wan de wo wo na kunya so as Asante man be ye Asante hene no.
Satem ne sikadwa aba.
Ne mai.
Ne nyamai. Mm-hmm.
Eno eno wo wo no. Enti wo no ne wo hene baba wudi kan. Ti no wodi echa apanyin. Ti na apeta pa akonwa. Edi echa apanyin no. Na ade ameni.
Wo aso duem mu ada roma. Echa apanyin wato ho nwum bi dia kire me pen. Mm. A me pese nka odi nwum ne befam. Ansa na wasa to aso dia mametiefo na obi ehun die ye ken
anko ye ni anu ma ebre si amwe enu we ni bra be homa oba he me cha panyin enu onu be ko du ohini wo e eye mu anu ma ebre si amwe enu we ni bra be homa anu no cha panyin no na enti wo maame kwa atoma anu ni nua bae ye koy na wo de too you will anymore say. Oh, for Benny. Na a friend of a chan. O kayano. Nana see to two swamp opportunity. What genu to him? Then, nay, or he never bear my son a champion. As I have any feelings have been paying. And no team for catching a champion say. Jiwu nua ba kofi na mihia no a na ade na bere me ta bere no wahini esie akyeremade no a ahia ma ne ma no ne babie ho no okotena nti o ma a wode ne ko ho wo ma me no ni nyina okotena ho nti sese no apetrapa cha apenyina kwanwa no eda ho se ye yi de hia ye de ne ko ma champion hini. Na wono so edina koma ne papa wetimfo se wo ba wa be enti e cha panyini tena ahimfie na bibiri na onyae fonde na na wa yekɔ nani na mpanimfo a wo mbɛchicha peta palo so yekɔ nafo de kanene de na ebusua no ne kyese e ye baako se me yekɔ nene mkɔto kɔ nani a oyebusua ni prekope kotunu bebia minua no no me wofa no no me ba no no saa na akoye na ahafo no ba esomo a na obetu wo mu beto no a na chese woni wo mu abo abusua champion ndi wo ahinsie ho no ni wo mu abo abusua me wofa no sei saa na ya na wo ka awo asem ena penyini kwadwa kala no se ah sen ka mini wu kwemi kuro mu kwa aman a ka me bo so nta akwabna obe mo nya ye fonde e no se saa osna no se mate e no obo o papa aman ye saa bere no ne kusu bu odun na ti akonya so obo na aman ye no se ene ye fa me be iko na onko pe ye fonde ni bi e da be ma no ba ye no de ne kire no no ka kire so wa enti na biribia na oba ha so obe ya woduru obe ji eduru na bra wo be akure yi mu no obe to panyiri bi so ne maame ya ne maame ne di akoma na ne ba ne di ye eduru na be ma wo mu so ye ko na fo a maame no ne odi a wo mewu enti na wa be gina ne ba be ma no no a wo de te ha
abruwa wo mewu ne den san
na
wa to
bi a wo wo akwara nche no bi a wo akwara ache kwara bosumi mi nsa bosumi mi nu won kwa afi kwara no nti nu abejina no ye se we ye jina ye jina no ti ne frɛ no edu na medi wo na ten penyi ye odu na ɛno obɛto wo no nti wadene ne maame ni nyina aye ne ho ade ye prɛ kopɛ na na bema no a wodene ba ha no na ye wo omu wo abebi ye se dia besan keten 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 kete na isi e chere ha bebi na be no ye wo a na ye de ewo afra na ye titidi na bibi o ba ha no no se wo ma ye bi no se mem bi nko ma eja ta bre na ye kuku ware bre so on do no side ye watch obi a ne ne kre ne esi wo odum ni o enti wodi bi ko ye no se wo ka ye no se ah ade ye ye de me de nsa to so obi emfa ne nsa nka bi enti se ye kuro mu hafo no o se ye hwa ni o etuto fa nkora wo ntumi emfa ye wira se afi na e ha wo mu enti be man po ni wiachi ena na wo faase bi de sa akode ena obi di akonwa no petrapa ya anyi wo mu akonwa na mfiri wo omunde baaye no na wo mu te ha se odukuru ena onu bi di akonwa no na ko baa se biribi ne na na afom ena wo pam na kobo no na wo hene be cha panyin soso ifiri kuru ma oba oba ji ne duru to wo pam no na akora di dimika na na me kanan na na me kanan na okoba no and a papa is why we are to chuck or I don't bone and said you were no happy. But they hear so wabble, men wabble me. Ain't he, baby? I know a number, a fat quala, so a no, a bass and what they ban one for hocker or tiff a real baby, said Papa Nabon. The baby would do ye till I see no a bread. He may know me who sent me by. As I seen the hoha, a friend knew. Now, I see what this soon you could write him, see, Saber a coin via, and then never. I dare was the Miko as I am. Can you know what fast and what bomb me?
And I'm sir, a crown of Janet Cotto and
Cosmo Boro, no
one penny now, Bruno. I say a chair penny if he say, Sana, I want no moon any,
no wabble,
so I'm fanny de
arman,
farman.
The monk of our woman in Amara. You be pier could moon be seen in a dear pine, you see. The bra woman could dry him, Sienna. With him for so woman, some of them. I want nobody as a beer new will be so. I will whom says Uncle Fool will see a jay a pine, woman near the pie and near at night. I say a champion to one was a son. And no, I pass it. Ah, a day. A dummy any mere best when you win, I'm no soon. Was ye ya, Miss Lumoja. Uncle Fool me near any until you teach me. They said that chimney, your phone, dear Nibia, ye to me Baha.
It to me Baha, and anything.
Baha, on second lane, name the inferno, Bordia, ye be a mature view, monsieur. Bordia, ye chan and you dear, and I wouldn't ye possa. Now ye moton, to me could seem to assume that there's any ado or dazzle. From the said ye would that much necessary. I know of a person, I can say. Dear Ubebusa, me be a mayam, Timate. In Timor's uncle of we. When you were corona, now one train in a fitting, my dear mamma bay, once more. Nicky bay a champagne, dear. I will be in any part, yes, someone. No, I knew woman could be an uncle. Sir, and the woman you do crook me if you could use one. Now, woman, Nega, you will can't see me, ye didn't yell me as simple. Do you move fast as you swa? I say, yea, ye tea. Yea, I was young kitten kitty, ye be ya. Womu quen, Miss Anna. Widdy, ye chinny, baby, I ya couldn't yan it, dear. You sure toss said, ye won't petty no wapa.
Abra obasaku ochi kakra de amame ba ne sei na wonu ba ye bechiniye ebenya sa ade bebia na omote no na omani nyi honu mo
e honu mo no e cha panyine ne de sie na wo ba no e no se honu ho ye nsio
jo
wo mpensio ho honu e ho ye ateche nti wo mu mpe bebi e ho ye etini so a e wo no wonu mu mechichire ne kura awo. When Sini Kuruho, no matter. Ain't he? Woo muchin as I send us wa. It will be driven by it to me. The honey dear Abusnia and Mia Isa. You will catch us in a knee. Baby, I yakunyan de Wadaro. In sheer tossed dear cra, won't petty na wapa. It will be a oh, with the assassin with the impetin impa. As I see with your own petina wompa, as I see with your own petin pa into a better chili hano, and as I mine a call from an apatrapa. And the yayan yayan apatrapa, and yayano and petty and pa. Tama come for anoche ba Asante memu no a wosiesie ni nyina no em se makada aha nti ba bi a wotimfo si e dan ma ne ba e cha panyi won de no ye wo ba nti wo yi ni firi meme ni mu e ho na de adenche mna so e ho na matelis dan no ni pizi ya de ho no aha e ho ne ho ye mfire ne dum e ho de adenche mna so
e se abrewa ayi se ye ko ne duafia kumase asem na ye kin ne duafia central police station ho no baby a prison for no way in the dear few no. Sir, be pon so no, sir, wolf for no.
Would you feel my tennis if ever a form say? Eddie, I call a moon natural, my dear hon. A honour, aye, I didn't tell my son.
Are you nice? Would you, Sanieno?
Sanieno. Sir, what cost you say? I have to hold me to bans.
Oh, cost so to say, dear, what sunny do you fear any cocoon for not
quay, a you horror. What cost her so attended, dear fear? Now, what central police station? Why, because I did a far walk with you. G. What's your friend to bind so?
To bind so. I
have a. Yes, here, pay. Na and ne. Yenya. Yes, we'll grab the one and not at Monk Massam. And ne, yet the answer can't be one and gaza. Enye ne nana na wo de awulom na wa kire ya de papa se se ye hunu apatrapa wo mpetri mpa wo mpetri mpa sana edi no na nketie kasaro so nti enene abrewa besie ye di ebi abese animu honom ne aye na apatrapa e wo honom ye di ba wie ye no no nanso ye ntimi mfansi abra abrewa ento sa anyom no emfa ema ye mfa ntua
e ndio no ma ebresi amoe enu enu ibra bero ma oba yi me cha pejine nu wonu be ko di onyiti e wie bro anu ma ebresi amoe enu enu ibra bero ma adan che mna su cha pejine nu wonu be ko di onyiti
Nee, we're na eha, and ye de abakwasem de mudo, ne muopi. We aye on one cassandy crew, ti walka, na unim, near walker, and no, and ye demo edi AC, wadama, subscribe, share, na like it, na afeja wadrinche, efato, efamaye, midi. Ene abusua pani owusu adriomi yene okofo poma asante homa ene ne fa eyi wono ankasa ne kuromu ene ebebie ya yakenkan bi no yema mo ene sha wogen ahenewa
Dentini ebube ne brebe ze si ebube ebeye de den
kura preko enim sebe odwan bubu bi esi kuro nimu awase wadoro sra
Penny wants nephew, Emma, as a biamfo.
Blani Pierfrimantum behind Sapin, and young Quandewa, layers of throne white.
And son would dear Sibetan, my quaddy brains, some more turn in same with the morning.
Then a new week clamming. We are so for crowning you.
Don't talk to Tonte, you know, Sammy, if
I know Nyansapo.
I want to take a man, I can see an antacrabon idiot, Fenyam Catrica.
Madame Roman to my effect, Nidin the same.
Nidin Obama.
Akola wa no sun be se otimu osuma en se bra kama
se pam ne ho ho hia na mrika sa
se be ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame
se be di akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya bi antima nyina ni mu ampata na wo ya de ya